Hello, bakunzi ba Fresh TV de 57 twange kubaramutsa ubwira kandi tuvuga muri bucanye maramutse bivanye naho muherereye no musuka dusi mutumye mushasha kandi nkuko mubona nibaza ko mubona ikiganiro turimo ico nshoboye reka tumwe kaza twidondore maze twinjiye mu kiganiro cacu nyezina turabaye kaza.
Murakoze cyane nitwa Cedric irakoze ego nkaba ndo muririmbyi aririmba indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana ego cyane
Cedric ushize kwa kantu ari ndo muririmbyi aririmba indirimbo nkimbaza Imana no gutazira bisiga kandi muririmbyi sha ubude muririmbyi wese nagira no muririmbyi nyine aho kantu cheko ngikwa ko canke
umuririmbyi surtout donc genda kicicwe ni cambere ndo mwana w'Imana hama maze kuba nkizwa nkisanga na Imana narinze sanga ko icyo naremewe ni uguhimbaza Imana ya rero nico gituma nkunda gucanshira kwa koka
yego Cedric yatanguye kuririmbira cyangwa yamenye gutuka se Imana kuririmbira indirimbo himbaza Imana ryari
bakumenya igihe nibaza ko sikera cyane ariko nakuze ndirimba kuko nakuriye mu ishengero turirimba muri iriya migwi mito mito y'abana ariko novuga nka guhera nka 2015 kuduga niho iryo bango ryo guhimbaza no gutazira Imana ryakuze
muri jeje migwi y'abantu banini uvuye muri imwe y'abato bati
ya yego ni kuje
ari kisha kisinge naho se dikumva ko yoririmba nka Cedric ubwiti ciwe akava muri rya migwi kumbureshe ashako ya nanakirimo ugakuva ngo haguhe nka Cedric nyezina naho ubwiti ciwe
ku giti ciwanje natanguye mu mwaka uheze wa 2021 ego ego
nari ni giki cyagusunika kuva kokora nka Cedric ku giti cyawe atari gukora muri rya migwi
gukora ku giti cyanje icabinsunikiye nuko numva ko indani muri jewe hambavu yuko ndirimba mu rya yindi migwi numva ko mfise message nshaka gushikiriza abantu benshi donc mu by'umwihariko
ego sinzi kundi guhimbaza no gutaza bitandukanye ni ibintu bimwe bitandukanye ku midiho canke hari iyo itandukanye iri hagati guhimbaza no gutazira nko kumunsha ko n'irya mbere cumva canke n'ucumaze kucunga mugabo atatandukaniro yacu
guhimbaza no gutazira Imana ni ibintu bibiri bidasa bimatanye n'isobanuro yavyo turiko turahimbaza Imana tuvuga ico iri ya turavuga ikiri turavuga ko ihambaye turavuga ko ari nziza ko yera ikiri donc sa nature ariko gutazira turavuga ibyo yakoze ibikorwa yakoze duhereye ku byo yaremye tukaraba ibyikora mu buzima bwacu ibyo yakoreye basokuruza bacu ba kera igikorwa Yesu yakoze ku musaraba ya
nibyo ego Cedric nkumwagize gospel mu gisha cyo Burundi nubwo taramara igihe kinini cyane gose uruwa warakuze ubu nubwo ari muto warabibona ushiko n'umusa wa tugeze uwo yiha ikibanza cyangwa uyibona mu kibanza ikihe ushiko n'umusa turavugana
nkuko mubivuze si kera ninjiyemo muri bino bintu ariko nakuze ndabibona ndabikurikirana aho imbere gatoye dufate guhera za de 2005 numva apotre apolinaire hariho ukuntu gospel yari ifise ingufu yari ifise ingufu aha ba David Nduwimana bakaza badudu n'abandi hari ingufu gospel yari ifise barare kuri gikorwa kwabona kiragize impact idasanzwe ukumva mu mashengero ndirimbo zabo zihimbazwa ariko Paul Moma umenga hariho ikintu cahindutse go ugiye kuraba donc kuri impact ibikorwa dukora twebwe ubu bifise rero novuga ngo
turamye tutatete tutandiriye hose se twiki urikuraza ku nyishu uravuze ko hari impact cyangwa byagira ikintu kibimaga mu maro no kumashaka bitakaririmba bari base nko kumuni bake ariko no musi muri benshi cyane gose mugo iyo impact ntituyibone zimwe mu ntamba myiza bari nkizahe kubgaho
voilà naho rero nagomba shike ni mu buryo bubiri niko no bivuga hariho uruhande ko mu buryo bw'impemu kuko kino gikorwa ni gikorwa c'impemu ama hariho no mu buryo busanzwe nyene le facteur ne faste zisanzwe ugiye kuraba mu gihe gucacu abarundi muri rusange turafisa akantu ko kudakunda ibintu by'iwacu urumva ugasanga indirimbo muririmbyi arayisohoye akayumviriza mugabo ntiyumve ko yoyiha ikibanza ahiririmbe imishengero uko urumva ucusanga birabura rero ingufu
mbega aho nyine ho ku benshi usanga baririmba ibijanye n'ibyizerwa by'ishengero ryabo nta byotuma abanywa amashengero zitakunda kuvuzwa amayandi mashengero bivanye n'uko bataba bafite ibyizerwa bimwe
aka kantu sibo sinibaza dukunda kumva indirimbo ntiduca directement tumenya ngo baririmbye ibyizerwa byabo
ngaheze wumva kamenya kumva ati uyu muntu ndumvise indirimbo y'ibasengera bishika
bo birashika ariko muri rusangi turirimba Kristo tuvuga Kristo tubwo ubutumwa bwiza rero nibaza ko iyo itoba intambamyi mu gihe ariko atanga a message kuko ntaririmba avuga ngo ngishengero ryanje ngibintu
nibaza ko ishengero mugabo swatke Cedric cyo kugikogwa cyonye dina gushika no munsi tuko turavugana sindiribo zingahe asindiribo zitwa gute zoba ziri hehe wifuza kumukurikira neza ko tuko turashikuza muri kino kiganiro
bo nkuko nabibabwiye ntanguye carrière yanje vuba nta bikogwa byinshi no vuga mfise biri ku mugaragaro ariko ibiri ko birategurwa dutegura birahari ni byinshi donc
Mfise indirimbo nimwe.
Mfise indirimbo imwe.
Imaze gushika ku mugaragaro.
Yego, imaze nk'amezi atanu.
Yamaze kugute.
Yitwa hari ku bwanje.
Hari ku bwawe.
Ku bwanje niyo titre ya.
Hari ku bwanje.
Hari ku bwanje, yes.
Bisigura.
Ni indirimbo ushaka gutahura wumvirije message ariko nariko ndaririmba ko hari ku bwanje Yesu yamfiriye. Gihe yasenga, ko ari jewe yasengera. Nkaba mfise mu message yo kugira abandi ko donc bakwiye gutahura ku gikorwa yakoze hari ku bwabo
ya ariko rimbe ko turangize noneho abanza nayo ducishije ko kugira ngo kungure tubatere amasiko niba tarayumva uci tubwira nahi rosha kwisanga kugira ngo bishobe kugenda neza
Yesu ndakwibuka Igetsemane usenga n'umubabaro mwishe nuti data Nimba bishoboka Ikige kombe Akindengane Hari kuganje Wasenga Yari jewe Wagombu pire Nije wagiriye mugishingo warancunguye ndi muzima
Indi mbona ijanye n'igihe tunarimbwe cya parke yakumbura ko yirimbye wisinze igihe turi mu kwezi kuri tuvuga ati iki gihe turimwo reka muri jino ndirimbo ego Cedric murakoze cyane none nk'umuntu yifuza kwikwikana yose twabahaye twabateye amatsiko yo yisanga hehe
washaka indirimbo kwikirikirana kuyumviriza yisanga ku rubuga rwanje rwa YouTube wandika urudome we donc j'avais abrégé ni worshipper nico nashatse kuvuga ugacukurikiza Cedric irakoze ucuyibona ije iyo ndirimbo yego ni hiri
murakoze cyane Cedric n'abandi he baririmbye batatu bo mu gihe cyacu rundi ya Crispy be batatu muri benshi simuze kugira bakurikiranye intege bavuga ati wewe ni wamvutse kandi
Aha. Ya bien sûr ibyo ntawe byobabaza kuko umuntu usanga afise abantu bamwe inspira donc cyane arabirako. Bo je rero kuva ntangura uno murimo ndakunda David Nduwimana. Nico bon sindagirwa amahigo yo kuvugana nawe ariko ndamukunda ndamwigira ko ibintu byinshi. Ego ama ndakunda mu worshipa Livingstone. Umugenzi wanje ndamukunda cyane ego abavuze
batatu babaye babiri swat reka
tujye arahari wa gatatu ndakunda umuhimbaji Dudu ndamukunda.
Yeah. Tuje bise hanze igihe gucace naho babiri.
Babiri. Ndakunda umuririmbyi yitwa Sinach. Ndamukunda. Ndakunda na Nathaniel Bass.
Tunutuni tubazo turinge kuba twutsima gusanzwe tutahagaze cyane kuri music mugabo kandi dusa n'isana gatoya. Cedric munsi wa mbere aje muri studio ikintu cabere yakoze ni iki? Twishyura mu masegonda 30.
Vraiment igihe ishika muri studio bwa mbere. Naratangaye ntangura kuraba ukuntu studio yubatse ukuntu imeze. Yeah.
Ubwo tsaha nushitse mbega ni Burundi?
Yeah, kuko abahubatse kundi kuntu hugaye kuntu ibikoresho. Yeah, ego.
Ego, c'est dit que kimutse kumugihera mu buzima, tuma vuga ati wow, iki kintu vraiment ego, pano musu sore ndirimbo, pano musi uhizwa. Aha.
Yeah, ikintu kimaze kungiyohera bivanye n'ubuzima nari mbayeho bw'impemu kuta ntatahura iby'agakiza ni iki naragiyohewe igihe mpura n'uwo nita umubyeyi wanje w'impemu byarangiyoheye cyane kuko yaratumbereje iyerekwa ryanje gushika aho ngeze uno munsi ikintu cyangiyoheye cyane.
Wow, murakoze cyane rwose. Mukurongeza ikintu cyacu rwose dike n'umwe mu bariko barafashwa na inanga event ni kivuze ko cyane.
Sinzigera sinari kuva vraiment ntakivuze. Ndashimiye cyane s'il vous plaît by'umwihariko inanga event bariko baradufata mu mugongo batwinjiza ahantu nyine vraiment bamwe bamwe twari dufite amaheve yo kuhashika ni kuri Imana ibahezagire. Hama kandi ndashimiye na Fresh TV mwashoboye kutwakira Imana ibahezagire cyane.
Amen. Murakoze cyane twashoboye kumusha kwita mu biganiro cyacu.
Murakoze cyane.
Tutsinze abakunzi ba Fresh TV 57 twongeye kubashimira ubugira kandi tutsa kuzamuragira like share na subscribe ngo mushobore kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu ku bwinshi. Tutegereje gushimira iminsi yose kuri kamera best akunda kuduha amayimaje meza Imana ibahezagire.
Yeah.